Ya Maria, pate madafano kete
Macho na
Yeah, I know. Argame kuno fanno kofta inni vare
Kafaruudhaan isa galateeffannuuf kan nu dandeessise Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Ameen.